Oya hano mfasha umuzungu zayo acuruza ibintu. Acuruza ibintu bitemewe. Muzane panda gare duhite tumujyana vuba. Sawa mubanguke.